Tunakaribia kituo cha Miasenye. Tutasimama kwa dakika mbili. Abiria wanaoshuka, tafadhali karibia kwa mlango. Dear passengers, we have arrived at Miasenye Station. Passengers alighting, thank you for choosing to travel with us and we hope to see you soon.